Yeah, it's DJ Mavuso. You know what we do. We run the street. Please, world entertainment. I choose you. Arvaya Mario Park. I chava na brigwa.
Mudededzi. Korachivari. Korachivari. Rimerayo. Mudededzi. Ronitari nanda. Mudededzi. Rogudazoringa. Dedezi, aukundwero livari. Dedezi, zana musiro zivari.